Guys, you know who are Vuda? I'm a funny guy, but December, you know, Valanda Baudi. I'm a funny guy, but Dutta and Valanda Baudi. Yeah, and I'm a Dutta and the Marino, I'm a bit of commander. There's a Jidiga Guti. A president is so Afnica Dutte. There and Raiman, you are named Mitsi, Dagudi, a president at Dutte guy. Zatarina Zage and Hagogana, and then I would marry Dutte guy. So as you can see, my grandmother president in Aminumwa now. Komanso bamene baba bali andamena fiko pita kumanda so apolisa imamutu bamene baba sigali kwa bali bejimena kone kuti chikoza kuchitika azovunao ndi mapokoso kaoka bali benyo kone kuti chitika ndijani anta kutukwana kwambiri kuti ya president sakutandizira zizose alola banji kuti pabideka e ma president malira sana dotse kwati tukwapetsa ulemu wanja president kani yake ndimene as you can see now zindu zafuna kwambiri ndipo as I'm talking to you and fanela kuti padutseka yemaliro a president adutse bwino mwati ma president agama na president angoima as I'm talking to you ma president a president angoima ni makalimo tawo pali bechi kuchitika as you can see anthu akuimba nyimbo kwambiri zindu sizili bwino kwani kweni aya Andu wasikuta kuimba sangali la president kuma kuimba fojo kuya kwambiri ndi zimene zachitikazi so pata kali pano zinthu ndizovuta magalimoto angu ima ima zota president gamara makhala payo kha kuno kulibe zimenezo as I'm talking to you ndekuta president wani katika ati kwambiri mwa magalimoto ena mwakuti zinthu zakezo ndimene mukuoneramo apolisi akuyesera kuti achite clear pamalo amenewa kuma zinthu zikuvutavutabe ku Blantyre kumene kuchitikira zimenezi ndi kumene kuli nkhani imene kumeneko ndi ku Blantyre kumene kuchitikira nkhani imeneyi nse kumene wapita kundirande palanda about imeneyi imapita kundirande komanso mmapita nayo kastelo Malawi ndi kina koteko amene mudziwa Blantyre I think mudziwa bwino malo amene tili ndi amene wanditu kwafuna kwa basi